Mahalo nui a ke alii wahi nei, holi ni ala ni o ka wahi ko. Ka pipi o mai, o ke hanu e nui ngā pai ho o lu a hani ke mole. E nā 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 maka I ke a o mala mokui, wai hawaii a ke a I ka wahi.
Thank you.